We worship you, Jesus. To a mission, Shimura cannabis. To a people who tell and get less. Hallelujah.
Mwebashifilwa. Mwebashifilwa, tatae, isokolule. Mwebashifilwa, tatae, isokolule.
Mwebashifilwa, tatae, ilange.
Ilange ni tatae.
Mwebashifilwa,
amapilirwe
bo kama tae ilangeni
isokololeni.
Mwebashifilwa, tatae isokololeni.
Mwebashifilwa,
tatae isokololeni.
Mwalangila makaye. Hallelujah. Isokolole.